pamoja na Frankie Paul.
Kilimanjaro Records, Minneapolis.
Naomi
Washanare.
Tunaenda straight to your belly. Tuna moto sana, tunaenda kwenye streets. Watu wote ruka